Ati wadigira komanso wadopa mboni ndia kwao ndipo wakudziwa kweni kweni mwativuto lima kala chani Tilipa ubwenzi kumachidwi so ulibe Ika kalafoni su imba imba nsonga kare kala daudasi ya kulemba Zolemba kala dachaku ino zinata Koma nanga teks ndie mpaka osa lemba Papitaka ntawi ntawi ya itari Oso netsa chidwi osa imba foni Kweni kweni wativuto lima kala chani Kweni kweni wativuto lima kala chani Uzikala serious, osa mapegeta Kuno kundi kunja, ndati kumayanja lichelo Pano nina tengedwa, pano nini ndiwina Nje ukubwela wati tibwela neso Uyuyo ndipada, munyengo ya mvula Uyendele yako ine zimenezo ai Uyendele yako Maiwe Uyendele Umagani zanji mkapita ku Johnny, mkapita ku UK, mkapita ku town Mwasi ya zibwenzi, mwasi ya mabanja, mje mkapika, osa imba phone Hoko ndeka anu, hama lingarira, hama kusoani kuma sumo imba phone Masiku wa mata, sabata zimata, miezi mata kuma sumo imba phone Nje kulanzano kuma ndio kupuluma, hama esa mai, tiku lilonse Eti ya mafela, kubeleka dola, kubeleka kusa, okwira nchito ndifu Mukarifu utabanja, mukarifu na banja, mukaleli mozi, osa marekana Osa marekana, osa masiana, osa tarikirana
Okay
Osa marekana, osa masiana Osa tarikirana
Alright
Hati wadigira komanso wadova Mboni ndia kwao ndipo wakudziwa Kweni kweni mwativuto lima kala chani Tilipa ubwenzi kumachidwi so ulibe Kweni kweni mwativuto lima kala chani Tilipa ukwati kumachidwi so ulibe Kweni kweni mwativuto lima kala chani Tilimuchikondi kumachidwi so ulibe Osa marekana, osa masiana, osa tarikirana Muchikondicho, osa marekana, osa masiana